Borona le wena tsho.
Wena from.
Ona tsho tadinge bo tshwene tsho, a se yona tsho. O ka se kana tlo o ruga rakgadi a ka fela netsho.
O thoma neng wena o itse ka rongwe le right.
Emona. Emona rakgadi o tswa go trongwe me, bra o tswa chezela. Ka nte ke inga wena me bra. Pele pele tsonso yo go wena o ile o apologize.
Na.
Yeah.
Na.
Yeah.
Na ke lo apologize go wena o ka se bone. Motho bolela ile metime o ka se bone.
O bolela le thama la bone le abusive.
Yeah, o tsaka go bolela la maka motho wena mane re go botse he. Wa meet metime, o meet metime, re na go botsa metime. Metime na re tshwarisha. Metime ma bra na re sa di kolong tsa go di models. Ha e tsa mokase. Me bra ne ke nna ka mara forum. Ka tla ka marampanje dermang dari yena rakhadinyane wa hao. A ke re yena o dutse metime. He? O buritso re yena o mutsitse metime a fetso motswa a mmolaya. He? Me bra o ipotsa re ke? O ipotsa re ho manate phone. O manate phone na hore na ke ntse ke re ilana di text. Ke a khatle. He? Me bra ke khatle. Ka le nna me bra nge ke le loya. Ko botse nna ba.
Ha ka tswela ka stylenyana se sa house. Ke tlo tsena re di enemy nna lwe.
Bra, re go botse ba nngwe e fonyo go ira ntho ira nthwamo. Ya khona la ntho e bolela ngwana, wa ikutlwella bolela. He? He? Na ira ntwa wena le rakhadinyane wa hao wa sfebe mme.
Wetsa.
O ra re tsietsa.
Wetsa.
He? Mme bra ka go ira ngwe.
He? Wa tlo lwelen.
Fonyo go ira ngwe.
Tlo lwelen.
Ke tawo bolaya wena.
Ah,
Hey, come.
Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. Hey, come. H